idingo kodwa kwamanje indaba ubaba umsweli uyayathi isicathulo sikhomba indlela ebheke ekhaya akukwazi ukuguga isicathulo ku right ekhaya kusho ukuthi khona inkinga ekhaya so wayesethi ubaba umsweli kumina.